coming up on From Glory to Glory.
Lento ibambela ubamba uNkulunkulu
kwabalwa
ubambe izwi likaNkulunkulu uma uphethe izwi likaNkulunkulu uphethe indodana kaNkulunkulu qobo.
Abatheno
bona le khope ya mathomo
umtheno wokala
kwa tswetsweng from popelong ya mmae ile khope
o zalwe from esiswini sika mamake engumtheno
and then hoba le khope ya bobedi
kube nomtheno wesibili
yewe iyentswe ke batho re be kho
lo owenziwe abantu kumi abe umtheno
gona le khope ya boraro
kukhona umtheno wetha
yewe le khope ka bakala mbuso wa modimo
kukuyikumthenwa ngenxa yombuso kaNkulunkulu.
Amen bazalwane.
Amen.
Ukasinkuthuri kyakahe.
Angekungizwe ukuthi ngiyapi.
Amen.
Amen.
Jale khope yeke batlanga ubuya ka yona kiye ya boraro.
Lo mthenwa engifuna ukukhuluma ngawo ilo wesithathu.
Yewe ilengkhope ka bakala mmuso wa modimo.
Yilo omthenwa ngenxa yombuso kaNkulunkulu.
Ukhona Jesu uri utoba difficult kuba bangutwisisa.
Ungakhohlwa ukuthi uJesu uthe kuyoba nzima kwabanye ukuzwisisa.
Yale khope ya boraro.
Manje lo mthenwa wesithathu.
Yona ri batlambusumbo.
Yiyona yena lo simfunaka ebusuku
banamhlanje.
Phakathi kwaleli bani.
Ri bata khope ya boraro.
Sifuna umthenwa lo wesithathu.
Amen.
Amen.
Arbatlo o a entsweng ke batho.
Asimfuni lo o wenziwe abantu.
Re batla o
sifuna lo.
Yena self.
Yena lo.
A ikentse.
O zenzile.
Ezinye izinto azifuna uNkulunkulu.
Ezinye izinto azifuna uNkulunkulu.
Sifuna wena uzenze. Uforce ungene ngenkani. Amen.
Amen.
So khope eke yona re batlang busumbo gatela
lo mthenwa ilo esimfunako namhlanje
ka ranye iphutha wa ka ofela
phakathi kwamabandla onke
yewe ikhethelang
le ozikhethela
yewe itima mbumnati
le ezizwa lobumnandi
itima nthotha lefathe
ezincitsha izinto zomhlaba
ka la ministry
kenxa ye ministry
re batla khope yo busuku
sifuna lo mthenwa namhlanje busuku.
Amen bazalwane.
Amen.
Who Old Testament
ku testament elidala.
How check amarena wo Old Testament?
Uma u check amakhosi wa ku Old Testament.
Ko phale isinkwana. Ko phale isi.
Ku palace
uthola dikhope.
Bo uthola abathen.
Why dikhope?
Why abathen?
Go batla motho a tshepahala.
Kufune kumuntu othembekayo.
Khope ke motho a tshepahalang.
Umthena umuntu othembakalayo.
Ubani murena?
Ngoba inkosi.
Una le barwa le barwethu.
Ngoba inkosi inamadodana namadodana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Ubani murena?
Ngoba inkosi.
Una le barwa
inamadodana.
Una le barwethu.
Inamadodana.
Khape murena.
Manje inkosi.
Ana umsadi weyiwana.
Ihayina inkosi.
Una le basadi.
Unamakhosika.
Una le sichaba.
Kunesizwe.
Barwa le barwethu.
Amadodana namadodana.
Ngoba siya khope.
Manje kufuneka umthenwa.
Ho batla ya khope.
Kufuneka umthenwa.
Yeka sike ngiyetlisa jazz.
Engeke ilethi jazz.
Kanhlonya mrena.
Engeke ilethi jazz esigodlweni.
Abantu abaletha ama jazz. Harre batle akitsuri ka segwa ba mmitse hore ke jazz. Amen.
Amen.
Jole kan khunya murena.
Manje endlini yenkosi.
Murena una le baroba le barwethu.
Ngoba inkosi namadodana namadodakazi.
Le barwa le barwethu.
Ningamadodana namadodakazi.
Kamukhulu waphila.
KaNkuluNkulu ophila.
Yena ubatla khope.
Manje kufuneka bathenwa.
Bateke mbakenelela bodadwethu.
Abangeke bangenelela bosisi wabo.
Kamu.
La phakathi.
Amen bazalwane.
Amen.
Batla ngurata bo sister.
Abazo tanda bosiswa.
Basom pabu sister.
Bashoni pabu siswa.
Banabantwana bakababa.
Batiki banabanta.
Salari na kadi hope busumbo.
Manje ngifuna bathe.
Seni tangu tsepahala.
Abazo tembe.
Banabantwantate.
Phakathi kwendlu kababa. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kope.
Umthenwa.
Kimuthu asa khathalela impilo bahaya.
Umuntu ongakhathalela impilo yakhe.
Wena ke kope hatswale.
Ngoba umthenwa akazali.
Jesus. Yakarunga di chance akasika batswa.
Noma ngathi uthatha ama chance ngekazali.
Ufa hudwe.
Kukuvaliwe.
Amen.
Amen.
Tshele hamure na tlisetswa veini.
Manje uma inkosi lethelwa iwayini.
Veini ifita gopeng.
Manje iwayini lidlula kumthenwa.
Kuna le nthotsa ding.
Kunezinye izinto.
Ubontsha uri gope ya manniti ka marakereke.
Ukubonisa ukuthi ngumthenwa weqiniso la inkosi.
Zizokuhetha.
Zizokuhlimaza.
Zizokufita huwena.
Ziyondlula kuwe.
Iphulelo tsa snacks.
Ikulume ze snacks.
Zizokufita huwena.
Ziyondlula kuwe.
Ubona ugope ka rabandla.
Ngoba umthenwa waleli bandla.
Uhle watswa mo libandlele.
Ungaphumi kuleli bandla.
Amen. Ukhethile kuba khope.
Ukhethe ukuba umthenwa.
Tsale veine.
Manje leli wayini.
Hayiba itsetsu mriana.
Uma ngabe ithele umuthi.
Ibula khope.
Ibulala
umthe. Before ibula mrena.
Before ibula
inkosi. Ribatsa di khope.
Sifuna bathe.
Ngoku sireletsa evangeli.
Ebazovikela ivangeli.
Hallelujah.
Hallelujah.
Retene no muruti.
Sikhathele ba.
Retene.
Sikhathele
ke batho ba feletse
abantu abaphelele
ka ndlunya morena
phakathi endlini yenkosi.
Amen.
Amen.
So before morena to tshwara galase
before inkosi zobamba le glass
o tlamela utliswe ngwe galase
kumele kuze iglass
itselwe
kuthelwe
and then
bese
munayo
bese lendoda
wa gope
lo yomthenwa
anwe
iphuze.
And then, Morena emenya kona konya.
Inkosi linde kancane.
Una le ditsibitsetse ba ngore.
Kunezaze zazi.
Onu le poison ka ra wine.
Mabathi mabazi ukuthi mawuphuze i poison ephakathi ke wine.
Ame tsunyane so tlamele we fatsi.
Emva kwemzuzu emingaka amele ushaye phansi.
Re batla di gope kam.
Sifuna bathenwa la.
Le tla ngo sireletsa.
Abazofikela.
Star.
Inkanyisi.
Khope I mind go hwela morena.
E umthenwa aga mind ukufela inkosi.
Khope I mind go hwela puthego.
E umthenwa aga mind ukufela ibandla.
La ngutlo ba rwadi.
Nyangizwa matotakazi.
Le barwa.
Na matotana.
La ngutlo ka fela lena.
Nyangizwa nonke.
Re hloka dikhope.
Sidinga bathenwa.
Amen.
Amen.
Ka nnete. Kannete bahlanga ba modimo.
Kempela ngempela zinceke zikaNkuluNkulu.
Bana lesillo.
Bane zinekhalo inceke zikaNkuluNkulu.
Sika re bana ri thutsi so rena lesillo.
Ungaboni sithulile sinesikhalo.
Ba bani ra letsebela.
Abanye siyanazela.
Ri lenana nletsa nga dikhoneng.
Ukuthi nenzane emakhoneng.
Ba tloetsa ministry.
Nenzane bandleni.
Bathi ka bakala lerato.
Kodwa ngenxa yothando.
Ra usaver nje.
Siyakusaver siyakusindisa.
Na lesillo.
Sineskalo
ribona Abraham
sibona uAbraham
analesillo
eneskalo
akere bale Genesis 14:14
aga sifunde no Genesis 14:14
ngiyirulela ndloyi
ngiyifulela manje
ibale kapela
nga uAbraham esezwile ukuthi umzalwane wakhe uLoti uthunjiwe wabutha izinceku zakhe ezifundisiweyo ebezizelwe endlini yakhe ezingamakhulu amathathu neshumi nesishiyagalombili wabaxosha kwaze kwaba kwadani.
Uthethe ini mfundisi makezwe ukuthi kushubile
wabutha izinceku zakhe ezifundisiweyo
zakhe ezenze njani
ezifundisiweyo
zweko ene yena ale show ri yenze kwang di route
khile
ya mpalle 15:2 ona number.
Waza hluka 52.
15.
Or 15.
Verse 2. Verse 2. Repentry.
Kepa u-Abrahama wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na, ngihamba ngingena mntwana, indlalifa yendlu yami, ingu Eliezeri, wase Damaseko.
Thank you. Baruti bala.
Abafundisi baya kama.
Ama le ana le banna, badinatla.
Noma u-Abrahama ena bantena matota,
Baba tsepang.
Aba tembai.
But still,
Godwa
ubatla morwa.
Godwa ufuna indodana.
Re batla morwa.
Ngifuna indodana namhlanje.
Leha baliteng.
Noma bakhona.
Babuheyo ka re batshepahala.
Babukeka ngathi bayathembeka.
Bebali 318.
Bebali 318. 318.
But still
rutwa sello. Godwa sizumuntu ekhala.
Ufuna indodana.
Ufuna indodana.
Usafuna indodana.
Ufuna indodana.
Indodana akasekho.
Amadodana wasekho.
Usafuna indodana.
Bamba lo kusafuna indodana.
Rabata murwa.
Sifuna indodana.
Batongwe yema muruti mtsweni.
Ezoma mfundisi umtsweni.
Bathu ba ilwali wena.
Abantu belwa nawe.
Bakubiza le satanist.
Bakubiza nge satanist.
Bakubiza kamabito.
Bakubiza ngamagama.
Saka murwa.
Kodwa kufuneka indodana.
Kara diputheo.
Phakathi kwebandla.
Amen.
Amen.
Bathu bangukutlwa na.
Bayangizwa abantu na.
Busumbona.
Namhlanje busuku.
Ngilibelethe ihope.
Ngibheke abathena.
Kara putewe.
Phakathi kwaleli bandla.
Le Natala.
Nase Natala.
House of fire.
Nase house of fire.
House of donkey.
Nendlela.
House of pudi. Akuzora tbangukutlwa kere.
Angazona abantu bangizwa na.
Amen.
Amen.
Ari bathi bathu.
Asifuna abantu.
Bathi ngwatha chefi kanhle.
Bayofuna izinto ngaphandle.
Bakuyithela kam.
Bazozithela la.
Bari hey.
Bathi hey.
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 Niyazibambezela. Leyitswarela.
Niyazibambelela.
Izinto zenzeka la ngaphandle. Izinto zenzeka la ngaphandle. Munna mudimu.
Indoda kaNkuluNkulu.
UPitori yakuwa.
UsePitori.
Unori, take one.
Ivele ithi.
Uwe.
Uwe phansi.
Afeta monka form.
Maiqeda uthathi form.
Asihope.
Lo akusumthena.
Asihope.
Asumthena loyo.
Umakala muruti msipa.
Uyamangala mfundisi.
Bathonse bafela.
Ubona abantu sebaphela.
Ona le motho.
Kukhona umuntu.
Watle le chefu.
Oze ne poison.
Kahare.
Phakathi.
Akereke.
Esontweni.
Watsiba lenane ke na rauri.
Mina bengicabanga ukuthi
uba le matla.
Ukuba namandla.
Yeme fela ke.
Ukuthi
bathu barole fathi
abantu bawe phansi
ngikana nare kiyona
bengicabanga ukuthi yiyo
mamela in church
ngilaleleni bani
ayethi next into him
leyo nto ayenzi lutho na indaba
lentswi
izwi
lentswi karakereke
izwi phakathi
enkonzo umuntu lentswi
izwi libambumuntu
umuntu mtsweni lenina selfintsweri
nami ingibambile lento beshilo
kufundisa umuntu
ukuba uthe
ngathi pulukutu
ngawa
abe sengkhohliwe
ngabe ngikhohliwe
Nami ngiyakwazi ukwenza phukulukutu. Ya abana ke ratana ngale ngala roba tsa ka mokalena la roba la boroko. Akilo strakila. No,
angeng
so. This thing is in my blood, in my bone. Kino roba la soft. Ore kino re na kulukutu. But kibona into so adi important
kibonile ukuthi lezo zinto azibaleka
bahamba ngiloko ngithi nanana rapela motho a thugegile le rapo le kopane same time
kuthandazola umuntu ithambo liphukile lihlangana
aswari motho
leyo nda imbambo umuntu
miracles adi tswari bathu
ama mimihlola ibabamba
baba
umuntu banjwa izwi likaNkuluNkulu
umuntu le matla
izwi likaNkuluNkulu linamandla
amagale amabedi
libukhala ukudlula inkembe sika ntangothi
zom BBC
ungahambi la iBCC ngenxa yama miracles
ntho uyitswari mo
lento ibambela
tswari mudimo ka sibi
Ubambe uNkulunkulu
kwakolwa. Ubambe lintswe la mudimo.
Wabu bambe izwi likaNkulunkulu.
Lintswe la mudimo.
Uma uphethe izwi likaNkulunkulu.
Uthwele umrwa mudimo kaSibini.
Uphethe indodana kaNkulunkulu uQobo.
Utokhono iphetulela.
Uzokwazi ukuziphendulela.
Ulika ramichini.
Uphakathi kwemishini ICU.
Ulla di watch.
Kukhala imishini.
Kuthi qinqo. Qonqi. Qinqo.
Uedwa kungena mamako kungena babako kungena mngano zena uedwa phakathi kwedrowa.
Butleng Christian Center presents the Temple Builders Conference 2016 DVD collection. All the sermons preached during the conference are now available, including the empowering sessions from the Business Breakfast and the edifying messages from the Pastors and Leaders Workshop. TBC 2016 featured anointed fathers and sons.
This oil, a burning lamp, God, it must continually, even for a generation. Oil.
That this is a time for me now to start building into sons, to start pouring into them and making sure they understand the oil, making sure they understand commitment, they understand faith, they understand sacrifice, they understand holiness, they understand the love of God, they understand the work of God.
When you came here, you didn't even know how to hit a note. All of a sudden, you can't make it for a rehearsal because, oh, let us not forget our source. Don't forget a place where you drew your source. For you to be where you are, there was a place where you, don't forget that place.
There is definitely a clear difference between running a formal and an informal business. And it's not to say that informal businesses don't have their place in the economy. I believe that they do. But I do not believe that you can stay running an informal business forever.
The way that we are going to do things here, what we see, what we want to accomplish, it might be in different forms, the way I articulate it, but it has to be clear that everyone who listens, when I go and sit under Ubaba, I need to catch, because in his light, I need to see light.
Don't even credit to yourself, because it may not be anything a right or answer.
We are searching this one. Lalen, you need donkey A and Z. Le, who to choose a kibele first one? Why have you not chosen the turn? Lala donkey. Now Elijah, who to mli lowe hile? Who to koni chengo no? Who to na ba ya ba pro? Ba ko na ba 7,000 engi ba fisile.
Abangan tu bengat ma ba figure sonduen. We take their pictures. We have a before and a after. So that Mokalu Saganipa will show you your after. Uguti, before you figure like something, before you met to Pastor Msipa Bonjan, today is over and not to know. Mokalu Saganipa, Maso wasu Kulman ain't leave me. So when I got a sack funnelang and out. So I'm undermined over and a Tabanya bang on. He's no longer good to put Abe Baba Wako. Then we take out the picture, we display it there. This is you before Figala.
What's about the Nanakana Rory?
Minabin Kamanguti,
Ubalamata,
Ukubana Manta, Ugutu,
Parole Fati,
Abantuba Wepa,
Kanakion,
Ben Kamanguti,
Mabelin Church,
Lalelenba,
I eat in next in tea.
Leon Tayan Zulu,
Tabakye,
Nainda,
Lintri,
Isu,
Lintri, Karakarek,
Isu, Parate,
Paramo, to Lintri,
Isu, Limatumu,
Ritamutum.
Nami imbambi le lente beshira
kufusutu.
Ukuba utef.
Ati pulukutu.
Ngawa.
On the third day, we are going to build 10 churches, 100 churches. We are going to be preaching on the streets. We are going to be going all over Africa. Tell that, folks.
Building through sons. That is the mandate. And these 7 DVDs will equip you to do so. Special offers are available. TBC 2016 was more than an experience, it was an encounter. So get your copies now.
Unkulunkulu ugibelela.
Unkulunkulu hayikela.
Unkulunkulu ugibelela. Ugibele kulabafundisi.
Akitlwa ilofu kitlile yena kamsiyana.
Mangisuke ilofu ngizena aya ngimshiyanga.
Amen.
Amen.
Be careful uro hayika mudimo ka ba u hayika satani.
Qaphela ukuthi u hayi ku hayi kuNkulunkulu noma hayi ku satani.
Hallelujah.
Amen.
Mothwa biditswe nkuo.
Umntobiziwe yilo.
Na mara ke nale bothata.
Manje mina ngine nkinga.
Ka bathu ba ona jwale.
Ga bantu ba manje.
Ura khonza mo.
Uthi ekhonza la.
Abuthe babang are.
Atshela abanye athi.
UNkulunkulu ukhulume nami.
Athi uNkulunkulu ukhulume nami.
Ukhulume nawe ngoba ubizwe umsipha.
Ukhulume nawe nini ngoba wena ubizwe umsipha.
Apula ina.
Uma imvula ina.
Iqala kodi tile si.
Iqala le mazenkeni.
Akuthi wena u under roof.
Angithi wena ungaphansi kwamazenke.
Warule under roof.
Wena watu ngaphansi kwe roof.
Wabori wena.
Wabona ukuthi wena.
Kuwena.
Wabona kuwe uwe.
Kuwena kuwena.
Wena uwe uwe.
Emela di tiles.
Linda ama tiles.
Akutshele.
Akutshele.
Lari ka uruma.
Noma ngingakuthuma.
Lawu karera bitiri.
Noma ungashumela kangcono.
Bamba lokho.
Bamba lokho.
Moses.
Umose.
Unaza tibu rara bitiri.
Bekangakwazi ukushumela kangcono.
Uri ko rara la mheteni okiringu yena.
Uti Mose ngiyoshumela ngithini kula mheteni?
Matamo wena.
Manje uNkulunkulu wathi ungawari amandla la kuwe.
Uthoba leader rabona.
Uzoba i leader ya.
Uthoba tsamaisha.
Uzoba hambisa.
Uzoba tsibubulela so.
Noma ungakwazi ukukhuluma.
Uthoba tsamaisha.
Bona uzoba hambisa.
Noma rakasuthu so.
Noma usakhuluma ngesuthu. Uzoba hambisa.
Noma rakasijangane.
Noma ungashumela ngeshanga.
Uthoba tsamaisha.
Uzoba hambisa.
Asibuthatha.
Asi problem.
Aba ubuya sibuthatha.
Indaba okukhuluma kusinkinga.
Amen.
Amen.
Grata uringu barwedi le barwa ba.
Ngithanda ukuthini kumadodana namadodakazi
la. Hamushe akekeretsa.
Uma umose estamara.
We need somebody.
Kuze umuntu.
Weling Aaron.
Oh Aaron.
Watlanga wotlula pulelo.
Ozochaza inkulumo.
Wotlula pulelo.
Ozochaza inkulumo.
Aguri wuri.
Akusho ukuthi
ulingana li yena.
Ulingana naye.
Awulikani li yena.
Awulingani naye.
Ubizelwe fela.
Ubizelwe kuphela.
Wotlula pulelo.
Ukuzonetha inkulumo.
Midima babiletsa wotlula pulelo.
Uma abantu uNkulunkulu babizele ukuzokhuluma.
Wanyeka ulikana li wena.
Bafuna ukulingana nawe.
Karo re rile wa fetwa batho ba bararo.
Ngoba ushumalile go phenduka abantu abayo 3.
Aba tshova omongawa.
Omunye wazompusha wawa.
Jetana le makuku jwale.
Usenamahlombeke manje.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord. Sekuno munyu sister nje umphathela amanzi. Impongo. Impongo. Impongo.
Eh.
Impongo ki pudi ya.
Imbuzi, impongo imbuzi le nentshebe.
Ukhona weBhayibheli?
Ukhona weBhayibheli?
Khona wamanzi.
Khona wamanzi.
Khona ophatha ama specs nje.
Ukhona umphathela nje ama glass.
Wathawula umufumula vela Maruti.
Ukhona wethe omsulayo nje.
Abamuhohli uphafila ke.
Abamshikishi bamuda ngithi uyaphafa.
Aaron.
Aaron.
Bayile.
Bathe ku Aaron.
Kauri.
Ngoba
Moshe.
UMose.
Uwagekeretje.
Uya stamara.
Wena.
Wena.
Utlola pulela.
Wena chaza inkulumo.
Mara mulamo. Malamo
induku
kwa Moshe
eka Mose
wena mmere kwawo
wena umsebenzi wakho
ke go checka
ukubheka
gore dilo di gona ka mo
ukuthi izinto zikhona ukuthi akuna fasterel phukile
lilukishe
ulungise
cleana
ukutline
itsadi nthoka ofela
lungi yenza yonke into
awusobitswi
awukakabizi
utengwa bitswe
ukhona obizi
laka uroma branching
unome ngakuthume branching
awufiki wari mudimo ore
awufiki uthi uNkulunkulu uthe
my father
uthi ubaba uthi
my father
ubaba
irumilwe kimtate
ithunya ubaba
uri Jesu
uthi Jesu
singwe lengwe
Enye nenyi engintshela
yona
iphuma kuba
wena kanti ubani ubaba
kanti wena ubaba kho ubani
watoro sinyetsa ntwa mudimo ilukile so
ungasimosheni into kaNkuluNkulu inhle ilungile
omungona kamukereke emuruti
omunye khona la esontweni
uthongo bali group nyana gaga
uqala nje ukuba ne group
ya uthori ba rapela ga mahlango
uzoza abantu bekathandaza kuphi kuphi
kantle lo tsebisa wena
ngaphandle ukuthi baktshele wena
uyayiphandela uphanda wona kam unyaka fish yele nkara skaftini
ufuni fish already ss skaftini
utra utswala
uzama ukuzala wena
usurrounda ke group yabantu
usurrounda abantu
ukari ba urata
ngati bakuthanda
kanti libona
kanti nabo
banyaka utswala
nabo bafuna ukuzala
mathata
mari nkingi
abatswalile iphutewe
abazalela inkonzo uzalela yena
mara ali
ngaphansi
out of the track but still in the church Pende futhi out of the track but still in the church uluma police awuhambi ngani kanti ufuna ukusiqeda nyanyanyanyanya akelibuthe apa go rulela se papadi
phela ukufulela sokudlala
ngiyangizwa ngiyaxolisa ukhala ispeaker
To order today's message and other sermons preached at BCC, you can call us, email us, or visit our online store. These messages are available as digital downloads and also as DVDs and CDs. Staying in touch has never been easier. Introducing BCC's brand new app. With the latest events, notifications, monthly declarations, audio and video sermons. Now you can stay in touch with BCC via your phone or tablet anytime and anywhere.
Strength to strength, I'll never be.